What with these homies dissing my girl? Why do they got a front? Da-da-da-da-da. What did we ever do to the skies? Nothing was told by love. Hoo-hoo, and you know I'm yours. Hoo-hoo, and you know you're mine. Hoo-hoo, well, this is all my night. Wee-hoo, I look just like Buddy Holly. Uh-oh, and you're married China no more. I don't care what they see by a secret way. I don't care about that. I don't care about that. Bang, bang, up on the floor. Up and now, but I lost my shoe. Oh no, what do we do? Don't look now, but I lost my shoe. I can't put it beside and see. But that, but that, that, what's the matter? What's the matter? What's the matter with you? What's the matter? Da 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 da